yagakoresheje ariko ntabyo nigeze menya mu nyuma rero ara najya makuru atangura muri ijya ndirimbo yaciye agira copyright arashaka ko ndamuha igihumbi cy'amadolari ariko igihumbi cy'amadolari ku masegonda atatu ntayo noro
hari makuru avuga yuko ngo yoba yarabarondeye nka nk'uburongozi bwa Birimani ndavuga ba Moza nabandi
ariko umuntu yaduhuje nibaza yuko ariwe yatumye iza ariko icyo narakimusabiye kw'imbabazi kandi nawe yavuga yuko icyamubabaje ari ukuntu noba namwishyuye kandi sinamwishyuye nabi ariko nuko uko namwishyuye narakoresheje ijwi ryiwe siko nari kumwishyura namwishyuye agira ibyo ashaka kubera ko je nari nzi ko ari akeza ari karondera amavyuzi ariko naramwegereye ndamusaba imbabazi turiko turabivugana nuko twari tugifatiriwe hariya ariko nkora iyo bimama twiyanje nababwiye
twagarutse mu gihugu hari benshi bari bazi ko tutazogaruka hano ariko twe twagarutse twaje gukora kandi kurusha kubera twabonye ko gukora cyane araho bishikana umuntu
dabo we wanna party
dabo we wanna party
kiri we wanna party
kiri we wanna party
asako sana kitu rekanda baramutse ndabifuriza ibihe byiza ndabifuriza kuroranirwa mu bikorwa byanyu bya misi yose yesu no munsi ni umunsi udasanzwe no munsi deruka turi ngaha duherekeza abantu bene wacu ndavuga Birman Boy kiriko akira ari kumwe na DoubleJay berekere janze y'igihugu ndavuga uburayi aho bakoze amashyo atandukanye izina ryanjye ni Star Boy the Ship ndavuga yuko imbere yuko tubandanya cyangwa duha ibibazo abamenyeshamakuru bari hano amatosumira bari muri bamwe bakunda Misherika ndetse n'uwo bita Sam Overmix reka dufate umunota umwe kugira dukomeze kubibuka aho bagiye kuko natwe tuzohaja murakoze Yes ibibazo ni vyanyu abamenyesha makuru ndazi ko muri hano mufite ibibazo byinshi bitandukanye twabonye byinshi bitandukanye twabonye amasho atandukanye baragiye Suède baraja mu Faransa muri Belgique Allemagne ndetse n'amatosumira hari n'amasho menshi asigaye hariya anye bobo basubira yo gukora bisigura yuko iyo umuntu akoze neza ibintu biragenda neza cyane turatangura n'ibibazo randi promoter ko tayari
dabo we wanna party
dabo we wanna party
kandi bakaba barakoze ibidasanzwe muri byo bihugu bya Buraya tumenyereye kubona abarinzi batandukanye bakora ibidasanzwe hariya mu bihugu bya Buraya uyu munsi Birman Boy DoubleJay na KIRIKOU AKILI barashitse ku kibuga cy'indege Melchior Ndadaye ikintu cya mbere bahungu ba Birman Boy turabaha ikaze mu gihugu cyanyu cyiza gitembamwo amata n'ubuki
sana turabashimiye namwe mwakoze kuza kudutera iteka mukadushigikira mukaza kutwakira muri benshi je twakoze mwabibonye ni by'agaciro cyambere kwanze tubanze tubashimire
dapo turifuza kumenya byinshi bitandukanye kubijanye n'umuziki wa Birman Boy uyu munsi mwaje kuri no ku nshuro yanyu igira kabiri ku nshuro ya mbere byaraburijwemo n'imwashyo gushika turifuza kumenya iki kibazo cabaye urugendo rwa Birman Boy ruhindugwe amatariki
kibazo cabaye kibazo cyahabaye wari umwanya muto twari dufise indege yari kutugarukana yaradusize kubera uburuhe kubera twava mu bisagara tujya mu bindi rero bicaye bangombwa ko duhindura itariki yo kugaruka
ariko nta kibazo na kimwe mwagize kiretse yo tike gusa iyo ndege yabasitse
ikibazo nuko indege yadusize visa yaheze
ego twarabonye ibitaramo byinshi bitandukanye mwagiye murakora muri bijya bihugu turifuza kumenya experience mwahakuye canke ugukomera mu kazi bivaye na performance mwagiye muragiye muri bijya bihugu ubwanyu mwayibonye gute nk'abasore babiri imana
ni experience nini ya cyane ni novuga ko nitwari tugiye kubateramisha gusa twari tugiye no kwiga ibintu byinshi kubera yari inshuro yacu ya mbere dushyitse hariya rero twaragerageje uko dushoboye turashimiye n'abatwitabiriye n'abaje kudushyigikira nibaza ko imiryango yaruguruwe twagarutse mu gihugu hari benshi bari bazi ko tutazogaruka hano ariko twagarutse twaje gukora kandi kurusha kubera twabonye ko gukora cyane araho bishikana umuntu
Akili mu bitaramo mwakoze muri bihugu bya Buraya niki kintu mwabonye gitandukanye na performance wakoze muri za pri musique ndetse na performance umaze gukora mu bihugu bitandukanye ndetse vya hano iwacu donc canke ni vya East Africa kubera ko ibitaramo mwakoze mwabikoze i Buraya ndifuza kunya stage zaho wazibonye gute wabonye abantu bakira gute umunyamuzika turifuza kumenya byinshi bivanye no kumwe wabonye stage izari zimeze mu bihugu mwagiye murakoreramo
byari bimeze neza muri rusangi byari bimeze neza muri rusangi twebwe twize byinshi kandi nibaza yuko ari intambwe nini nyatwateye kubera yuko twahuye n'abantu bagiye batandukanye ariko ikintu gitandukanye nabo ngaha nuko abahariya iyo bakwishimiye barakwishimira iyo nta muntu ashobora kuza muri konseri yawe aje kwicara aje nta muntu yoriha amahera aje kwicara umuntu yarisha amahera abaje kuryoherwana nawe abaje kugaragariza nyine ko agushigikiye kandi agukunda
abandi muraza kubaza ibibazo ariko ikibazo cyanje ni iki iyo uri kurakora ibikorwa ari gushobora kwibaza yuko ibikorwa byawe biba bifite imbibe uno munsi kiriko akiri waragiye hanze y'igihugu uraja muri Europe urabona abafanzi batandukanye ndetse n'ibikorwa byawe ndetse uranabibasangiza ibikorwa byanyu ndavuga DoubleJay na kiriko mwese muri rusangi bavyakiriye gute abakunzi banyu hariya anye mwababonye gute muri rusangi
naca cyane nimba video yaravyerekana we na ama video waraba none
ama video twara yaraba ariko ari gitutabona yose
ayo wabona gute video yaravyerekana we na ama video waraba none
ama video twara yaraba ariko ari gitutabona yose
ayo wabona gute
ayo twabona nyene harayo twabona tukabona ari meza
hari nabandi bavuze ko twagiye gukora anniversaire ariko muri rusangi ibintu byagenze neza ni intambwe nini nya cyane kumva gusa ko ikidoma cyagiye gukora konseri muri Belgique gange na kazungu ka Europe nubwo hoza abantu babiri ntibiba ari ibintu bisanzwe byari ibintu buri murundi wese yarakwiye kwishimira kubera yuko uyu munsi yagiye kiriko ejo hazogenda uyundi niteka ku Burundi tugiye hariya ntitwagiye nka kiriko na DoubleJay twagiye nk'u Burundi ahantu hose twagenda twabereka yuko turi abarundi byari ibintu buri murundi wese yarakwiye kwishimira
yes ikibazo cya benefice karibu sana kwanza mu Burundi kubera ko maramaze ukwezi kurenga muri
matwi y'urugwaruka rushasha yanje narakoze indirimbo hariya nshobora kuyiperforminga kuri uwo munsi ingozi ama kubijanye n'indirimbo yanje lala no mumenyesha makuru twitije akantu kiwe kagatwara 3 seconds ama ni krisizi yagakoresheje ariko ntabyo nigeze menya munyuma rero najya amakuru atangura muri irya ndirimbo yaciye agira copyright arashaka ko ndamuha igihumbi cy'amadolari ariko igihumbi cy'amadolari ku masegonda atatu ntayo noronka
hari amakuru avuga yuko ngo yoba yarabarondeye nk'uburongozi bwa Birimani ndavuga ba Moza n'abandi
ariko umuntu yaduhuje nibaza yuko ariwe yatumye iza ariko icyo narakimusabiye ko imbabazi kandi nawe yavuga yuko icyamubabaje ari ukuntu noba namwishyuye kandi sinamwishyuye nabi ariko nuko uko namwishyuye narakoresheje ijwi ryiwe siko nari kumwishyura namwishyuye agira ibyo ashaka kubera ko je nari nzi ko ari akeza ariko arondera amavyuzi ariko naramwegereye ndamusaba imbabazi turiko turabivugana nuko twari tugifatiriwe hariya ariko nkora iyo bima amatwi yanje nababwiye nibaza yuko bizogenda neza tugahuza akayisubiza
ndabwo mu gisagara cy'ingozi abakishaka
bazi ya ingozi bizobimeze neza cyane azobara akajyo keza ko guhimbaza umwaka mushasha n'abakunzi bacu b'ingozi baze kudushyigikira tubafitiye bishasha byinshi hari indirimbo nyinshi dufise twimirije gusohora vuba ndibaza nacyo bazoga
Patrick open mic arufi kibazo
niteguro twayikoreye muri Europe tumeze neza
dabo dabo nkuma mu baririmvi kino giye dufise urundi bwishimiye nkuma baririmvi bakomeye cyane ndetse tuvuze mu baririmvi urundi buhagaze ko na dabo zina dabo je itabura nikimenya menya mu mahanga barazi ico dabo je bamariye igihugu ciwe ndetse n'icijwe igiwe ari mufashe uyu munsi mufise muri ko muraboneka mu ma deals menshi atandukanye dabo je va muri dira ja mu yindi dabo je kuvatangura umuziki ntaregera subira hasa ahubwo abandanya aje imbere uyu munsi uragiye Europe uragarutse ndifuza kumenya urugendo Double J na Kiriku bakoze muri Europe rugiye guhindura iki cyangwa rugiye gufasha iki muziki w'u Burundi
nkuko nabibabwiye twarize ibintu byinshi bitandukanye tuzogerageza gukosora aho peut-être tutari tugeza mu bikorwa byacu nibaza ko ubu tuzanye ingufu zishasha wo mudufate nk'abaririmbyi bashaje kabisa
yeah iyo zabura yabuge nta ma collab mwaronse babandi barivyo batandukanye batari banga
ye ni banga nyine
batari banga reka tubashimira abamenyesha makuru nibaza ko ari umwanya wo kuja kuruhuka randri ni umwanya wo kuja kuruhuka nibaza yuko ibintu bizagenda neza afuta nibaza kuza kuganira
Ya turabashimiye cyane kubona mwaje kudushigikira mwaduteye iteka twe turabishimiye cyane mukomeze mushigikira n'abandi baririmbyi
Yesi reka tubashimire abamenyesha makuru mwashowe kuzano Imana ibahezagire ndetse munagire n'ibihe byiza cyane umwe wese arashobora